Ndakwihaye wese ndakwiyeguriye guhaye ubugingo kandi unegeke laminyakira laminyakira.
Shalom tuto abanimwe turabatumiye igitaramo cy'umuhanzi NIMUHIRE Olivier icyumweru tariki 25 kuri Evangelical Restoration Church Nyacyonga guhera saa 8. Tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye natwe Shekinah, Shekinah Nyacyonga tuzaba duhari.